muvuga ibivy’igitoro n’ubusa twe twige umuti ntitwidoge tutore umuti naga nabwire yuko iki kibazo muvuga ngo ni kibazo emwe jewe je maze igihe nacicaye ukuri narakubonye ukuri bw’igitoro igitoro burya abantu baduhatira kuzoza turagura buriho mugabo igitoro ingene kigugwa cyama kiriwa n'imiburiburi inyuma y'amezi atatu mwakinyoye mugabo twebwe kubera bamenyereye kwiba kurya amahera y'igihugu bavuga ngo ya ngo gura ngo kashi ngo gura kashi kashi twasanze duhomba amahera 36 ku ijana igitoro ku kwezi leta Burundi itanga imiliyoni 30 z'amadolari mugada abwiye igitoro kiza ntigizenza amadolari 20 yose amadolari imiliyoni 20 yose aribwa nabande abakomisiyoneri nico gituma uzobona abaguma batoba ngo ntituje kukigurira kuri rafineri bashaka tukigura kashe burya nta gitoro tukenye ingorane nabantu batoba b'intovyi ngaha mu Burundi nye niyo ngorane mugabo turiko turabakenyura none twagira gute nabajanja natwe urumva dutereza gukoresha umukenyura turagwana kabisa turagwana kandi nagira ndabwire nibaza kuno munsi igitoro cya mbere kirabyo byose aragipakurura twiguriye kuri rafinere no munsi yego kandi nazi yuko turafise ubwato butatu buri mu nzira mugabo iyo ntakenyura ndazi yuko ababitoba baruzuye